Puff the magic dragon, live by the sea. And da 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 da, how to mist in a land called Hanoli. La da 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 da, da 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 da. Da 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 da. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Da 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 da. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played I sing along, it made me smile. Da 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 da. Though we gonna say goodbye for the summer. Da 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 da